aqnahayga ku beertay awawa waan la yaabay xasuusta ku waree jisay manka awawa waan la yaabay xiskaygu sidu kaaga wardoono awawa waan la yaabay naftayda adiga u wanaagsan
I don't know.